Ingingo yo gushinga igiciro cy'ibigori no gufasha abarimyi kubika umwimbu iriyamirizwa n'abarimyi babona ko atacyo yaje kubafasha atari uko yaje gukamira mucoze abadandaza bakuru bakuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni nk'abarimyi bo mu ntara ya Muyinga bemeza ko ibiriko birakogwa bitandukanye n'ibyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi nk'uko umengo n'ingingo ije kubaremurura.
Nubwo bikwiye tubonamo amahenyo menshi cyane rwose, umwe wagenda akirwa na rimira ubundi akuyemo ako kagameri k'ibigori ahagira agatera hageze kwimbura rero agacasarura wa wundi yifise. Kandi ikindi nacyo twabonyemo si ibyo badandaza bose, ni ibyo badandaza bo muri CNDD-FDD bakomeye cyane rwose. Ibyo bigori kuciye bagenda bigura mu mushuhiro kimwe cya 6-8, ariko ubu nk'ubu mu itera ikigo cy'ibigori hari ibigori bije ku 13-18 n'ibindi rero babuze muri bya proje ikigo kivuga 70,000.
Ibyo bikaba bisa nk'ibitera umwikomo abarimyi mu gihe bategerezwa kurondera ahandi bakura imbuto zo gutera z'ibigori kuko ibyabo byononekariye aho bategetswe kubishyira mu bubiko rusange.
Ni ahantu bibitswe nabi mu byose byarabunzwe ngaha hino mu Burakane hariho nko muri komine Kayogoro, komine Vugizo, komine Makamba, amahangare yose bagiye bayishyiramo byarabunzwe. Ubona iyo ugiye kugura ugura ibigori bikomeye, ugura ibigori byabunzwe, ariko rero ko atakundi atashobora atakurya ikigori mu isoko duteze kubigura tukabijya birimo bwa bukoko. Umurimyi kwere yarahombye cyane rwose, kugira ubwoba yuko mu myaka iza nta munyagihugu azasubira kurima ibigori, inzara izobitera mu gihugu.
Mu Burengero mu ntara ya Cibitoke abarimyi ntibagarukira kwidoga gusa, babona ko leta yari ikwiye kubanza gufuta iyo ngingo kugira ngo ibanze yige neza ibone ko ari ku nyungu y'umurimyi.
Twasaba leta yuko yubaha uburenganzira kujya umunyagihugu yirwa arirukanka arondera udutungo abana biwe, yirwa arirukanka arondera imbuto arondera aho bitera, yuko bomuha uburenganzira akabidandaza ashaka, kuko no kubibika birakenewe, no kubibikira imbuto birakenewe, kuko bavuga ngo muje kubikisha imbuto. Umuntu ashobora kuja kubikisha imbuto nk'iro 10 agaca kuri ayo nk'iro 3, ibindi ngo bitwaye ngo bina amahangare, ibintu bitwawe ngo n'inyungu uri muri leta gaca usanga umuntu atanga gutanga amakomine. Ni nka bya bindi bya kera twitwa yuko ari amashikanwa, ari amaturo nyine dutura leta atacuba dutunganiriza, turasaba dutaka dutakamba yuko iyo ngingo yohagarara.
Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka niho abashikiranganji batatu uw'uburimyi, ubudandaji n'ikigega cya leta bashikiriza iyo ngingo ishinga ibiciro bishasha by'ibigori, ikiro kikaja ku mafaranga 680 y'amarundi, maze n'umwimbo kabikwa hamwe mu bibanza bya leta. Uyu munsi ariko naho abarimyi bidoga, abo bashikiranganji berekana ko leta ifashe iyo ngingo kugira abanyagihugu bagire agahengwe.